sibon agomba gushira mu management niyi ubona wonyaruka kwakira ati ndabona ko wonyaruka kuduzize
ya bo zose gambe na mbere ni management zikomeye eh hama ico ngaho ikintu umuntu acha tena ko konte kabizi njye management biragoye ubono ubona amasezerano yiwe yo favoriza niwe no gira niwe no jamu ubundi bwo gukomera zose zirakomeye nta nimwe itoduzi zina bivana n'ibikorwa bwo bwa mbere ubufisi ivyo vuga ngo kuduzi zina si management kuduza hari abantu benshi bari mu management bakwamiye yo udafise ibikorwa na uja muri management ikomeye nta na kimwe uvamo bwa mbere na mbere we bwa mbere nuko ufise ibikorwa urumva rero iyo quantité ibaye nke nawe quantité uba yari nyinshi naco bizana je ahanini kenshi ntagara kuri quantité cyo cyose
Mr. Soja tukira aho nyine kugira turangize ikiganiro tukira aho nyine uvuze gukunda gufungura Hajya nk'ikintu kunda gufungura cyane ni wa muntu wawe yakubona wa mushiri wawe ni yakubona aza kwakiriza cyo banki
nta mushiri fisi
nta mushiri fisi basi wa mugenzi w'umwigara ni yakubona ugira kwakiriza
bon twebwe ukuntu bimeze twakuze tutine naguza eh yarabizi je nayize no muyentena
Yes, kwa kuno nyene bakuzi ba yakini TV Burundi microphone ni hinduka kandi nijwi ni rihinduka ni wa wundi nyene rekan ba hari wagize saboneje okay sawa rekan dakwibwire ni one xe cake font na mimba do grace pa umusatirize murabizi ko mu Burundi abasatirize ari babiri ni one xe na sabe ni bazonkiza turi mu industry y'umuziki ni one xe turi mu industry y'umupira ni sabe ni bazonkiza nagarutse kuri microphone ndiko mura pasi classic inyuma ya micro cyangwa mu ite Mr. Fumba aguma fumbisha ibintu hariya ugasanga yavanzikara ugasanga yandavye konsa neza gusura bana uno musisimisize mu mbabare ndikubona n'umutumira kecha ne gose umuririmbyi bamwita Mr. Soja shangombe uvuge mu kirundi uko bishatse Mr. Soja mambo vipi
ah mambo fresh kabisa meze neza cyane
meze neza
nawe
je meze kuru kabisa
yawa natwe nuko kwetsa
Mr. Soja nguranezerewe cyane
afashe ndanezerewe ah ndanezerewe cyane gwe yego je namanezerewe kenshi
amunezerewe
yego nito cyanje kunezerewe
Mr. Soja Kunese kwari byo byawo bitari byawe nibi
ah nti gushapura eh gushapura
se ntigira
sabura ah se chapura kiretse gusa ibirashika rimwe rimwe mwagabo ewa nababanzi yonze sana
kandi ngo abantu bakunda kuba banezerewe ngo bashavuye naho usanga nyene babazanye izindi swing
urabona ko yeri usanga nahindu sabana ko nokwira burasanga zindi nirabura ewa usanga sigaye nafu
mu kibe ewa nisiga mukuru
wapi
wari njye bintu murabiharaye guza muri isi wowe byagenze gute ni mitaye wabutse
ewa oya oya kabisa ko yeri abintu usanga nyene atari guzi wanjije yindyo nje ndakunda black caragos
Mr. Soja, ngo muririmbye buriya gose.
Yego.
Kandi Mr. Soja ngo arimba stili.
Ya, R&B. Yes. Murisaze, okay. R&B niyo maze kuririmba R&B mugabo nta mudiho numwe je ntashobye kuririmba.
Ja vre?
Yego, zose. Yego. Zose. Mugabo iyo maze kugira gusohora R&B gusa.
Yeah, of course. Akoze banje rero kwera je mwemwe yaraciye amano. Kuno musa manza akiri karura goye soja. Je mwemwe rero wanje ndiko ndakora ari ukuntu nyene amaze gushikusanga nyene meze ukuntu. Uririmba style ya R&B.
Yes.
Tutaraje kuri abafanzi banje baryohera ga freestyle.
Ga freestyle. My baby girl, ugonga ukunda ntabwa ruruhendo. Uwe waranyuze mu mutima wanje wahashinze ugwego. You the one I loved. You the one I loved. You the one I love. You the one I love. Yeah, this is my freestyle. Yeah, when you're watching your kirako, you're on YouTube. You're on the ego. You're the one.
I'm going to go to the one.
Nuko bwa the one hama by Bay Greek Mr. Soja M L
Mr. Barabibona
Mr. Barabibona hama Soja ni S O L D I E R Ewan ngo nyene aca kwigikorwa cyanje cy'ikibona gabo
One X nshobora kuba nzi byinshi kuri channel yawe ariko abafana banje barakeneye kumenya baza gusanga ko indirimbo imwe biza kubaza gusanga cyane imeze gute
Yes sino babesha ni indirimbo imwe gusa ni indirimbo imwe ikwiye ikwije ibisabwa iruta nyinshi Yes,
ni mbona video ifise?
Oya, bya video ntibiraza.
Ngo jyari video.
Inyuma biri inyuma sino tangisa isaha. Oya, no abasanga niko ndababesha mugabo no vyitege biri inyuma.
Yes, Mr. Soja, watubwiye ngo rimba style zose.
Yes,
Mr. Soja ducane na rap na gato. Manzo, arabo. Mena ngo rabona hari.
Ya. Tango da boke boke to ya tuduga. Ya, intambo kimwe nke kandi to dahinda.
Ya,
be mukobwa kumengo ntera gahinda.
Ya.
Ha?
Go, mama,
Ewe,
ewe. Ariko ibyo bintu bya vina, wewe wigiye umuziki.
Yeah, umuziki usire yuko ari sanswa ari talayanje. Umuziki narawize. Narawize muri etes kamenge nagiye hari abantu mu bamizise dukunda gukorana twa turi kumwe byinshi turayivugana baranje keshi twa duteramanye byinshi usanga tuko turayivugana tukayimenya uko nyene ibindi navyo bisaba bisanzwe ndema no abado usanzwe yifise iyo ni gift yawe
Mr. Soja ni gift yawe ni imana kujya nanje mwe mu yera nyihereye gift kabisa nawe ufise gift yawe Mr. Soja
yes
sir tugende gatuya mu by'umuziki turacari mu muziki Mr. Soja araje gukora muziki muri 2020 kuri cyo ni hari kindirimbi Be Mr. Soja de Mirivende yihagaze gute mu muzika afise management bimeze gute kugira twumve ko Mr. Soja zotunezereza muri Mirivende
no jewe ndi ku giti cyanje nta management fees wapi oya ndi korea ku giti cyanje yes
hama inyuma yuko ukora ku giti cyawe ubona nk'umwaka uzodufata gute nk'abafanzi bawe nibyo bikubwo kutuzanira niyo hindi kugiye kuzana mu muzika
ya ibikorwa biriho byinshi cyane ibikorwa biriho gusa sino bivugira ngaho nyene usivye yuko hari ivyo usanga benshi baravuga ibintu bitaraba uba byo kwantisipa je sindabikunda ibikorwa bivuze bitaraba hari ibintu usanga uri kurabesha ugasanga biguteranije n'abafanzi bawe we gusa ibikorwa ntibamenye yuko bihari abafanzi ntibamenye yuko ibikorwa ndabifise byiza kandi yego bitege byinshi
ibikorwa byawe ngo biri muri studio
ya
ukunda gukorera
bon je nta studio nimwe ntakoreramwo gusa iyo maze kujamo ni agap records ya acrovis gusa nta nimwe nimiriwemwo kuko jewe hose babizi gihugu cyacu nyabagendwa hose ndemere kujayo kuvike mbafise akanoti kanje ni ko kwatinza
Mr. Soja nkubu wo gutera kagushira muri management ya Bantu Boy icanke ya Empire mu Burundi ubona wo muri ihe management
ya cyo kazo cyongora cyane cyongora kabisa
ariko ni management tu ni management barakubwira ati Mr. Soja twamubonye rafise imana kuri RnB 20 kuri rap ubona vina ni ndanda si bon agomba gushira muri management niyi ubona wonyera kwa kwakira ati ndabona ko nonyera kwa kuduzize
ya bo zose gambe na mbere ni management zikomeye hama icyo ngaho ikintu umuntu acati na ko konte babizi ndiye management biragoye ubono ubona amasezerano yiwe yo favoriza niwe no gira niwe no jamu ubundi bwo gukomera zose zirakomeye nta nimwe utoduzi zina bivana n'ibikorwa bwa mbere ubufisi ibyo bwa ngo kuduzi zina si management kuduza hari abantu benshi bari mu management bakwamiye yo udafise ibikorwa na uja muri management ikomeye nta na kimwe uvamo bwa mbere na mbere wewe bwa mbere nuko ufise ibikorwa byiza hama ukagenda uvuga ati amasezerano ameze neza nta kibuza tatera imbere
Mr. Soja abafanzi banje bari kubanyandikira bambwira ngo siko akunda kuboneka ku marezo sosiyo siko akunda kuboneka ku maradiyo tumwumve ingorane iri kuri icyo kibazo
ya ubwa mbere na mbere cyo uraza umuntu akiciyubaka ntabaramenyerwa cyane gusa intango ni nziza none Demi Vende ntayirage ntiraja kure tutanguye neza yego ndizera yuko ugasanga nyene bagize ikintu batanze nanje bwanje nkabafise ico nashizemo nta mukobwa je yarandiri ibikobwa byanje oya nta mukobwa kabisa nta no wimije nawo mbona
ariko ngo amahera mu bintu byose ngo niyo akunda kuzimbiruka musaza
amahera
mu bikobwa bya byose ngo niyo akunda kuzimbiruka
amahera nyene ya mani imbere babizi yuko nga ku isi nta mahera akora gusa nta kindi kintu byose amahera
Mr. Soja birashitse rero kubera ufise amahera barakuzaniye umu mafisi imyaka 45 bace bakuzana ni nkumi ariko mu mafisi amahera bace bakuzana ni nkumi kenye kandi nziza nkira aho ikorera haraho ndiri wenda vuka urumva nziza ari kira Kenya ko none hari amahera bavuze ariyo byose ubona woje barakubwira ati cyagora kandi muhungu tugomba tugukwere
oya je bye nkumi kwere kwanza ibyo nkumi ibiri ku ruhande je kuri jewe wapi
ariko ka Mr. Soja aho sanga ufise n'umwana mugure
kwa oya
je bungiye kuzinda basari cyama
wapi
urabona umuntu hari umuntu twari tumaze imisi dufise mu myaka ahera yarakora agashire hanze ubuzima bw'abastar kuko yari umuntu mu mutwume ngarugurutse ubu harabuze undi mu star muri industry azara twereka abastar ibyo babonimo urabona kuri kuri amaririzo wanenze gusanga kugipotisha mu myaka biga wa Waga zineza ni nizu.
Oya, oya, uzo atari jewu. Niwa mbona mpanga lisu muna za atari jewu. Oya, wapi.
Okay. Ayi, jewa kubwa nubikunda. Niki kinu kunda basi.
Jewu. Ugambere ndakunda music. Icyo ni kintu cy'ambere nkunda mu buzima bwanjye. Nico kiza mbere kwa ugambere.
Cyakabiri. Musique niyo turi ko cyakabiri.
Cyakabiri. Ndakunda kujya. No kujyama. Ni ibintu bitatu bya mbere principal.
Haje ngubiyuriye tuvuge ko umuntu ufungura kandi kingana gute.
Simpima. Oya
sinda. Kano urira karite gusa wihaye
ngena. Oya quantity. Umva quantity byose na karite. Akenshi usanga biri complementaire. Umva rero iyo quantity ibaye nke nako karite uba yari nyinshi nacyo bizana. Je ahanini kenshi mpagarara kuri quantity cyo cyo.
Mr. Soja tukiraho nyine kugira turangize ikiganiro. Tukiraho nyine. Uvuze gukunda gufungura. Hajya nk'ikintu ukunda gufungura cyane ni wa muntu wawe yakubona wa mushiri wawe ni yakubona aza kwakiriza cyo banki.
Nta mushiri fisi.
Basi wa mugenzi wo mwigara ni yakubona ugira kwakiri.
Bon, twebwe ukuntu bimeze twakuze tutine naguza. Rabizi generalize no muri internet twajya ibintu bibayabaye cyane wasaga tuko tujya ibintu abana bisanze cyane babibona muzima bwo muri internet. Leo je no kuvuga ikintu cyose ingi itangwaza munda. Ingya njya ntingaruke. Yo niyo njya ikabikwiye kandi tena kwari ko kandi tije ndayagara ko cyane. Ikabikwiye. Iyo njya
ni nziza cyane. Ariko muri rusasa kimwe washiri imbere Mr. Soja.
Oh. Iso ni byinshi cyane. Urumva amfete zongora ni byinshi cyane. Bo mugabe ikintu cya mbere cyocu. Ikintu cya mbere nkunda ndakundi chapati. Ndakundi chapati. Ndakundi chapati.
Ah kutavuze ibijuru.
Oya ndacapfuka none none uzi gute kuna kivuga.
Bindi
ndacapfuka. Oya ndacakwarira. Oya wavuze ibintu kunda bya mbere. Okay. Ndakunda ikigori. Ikigori chocolate. Kandi gitetse.
Vuga byose man.
Oya ndakwariye nje mvuga bibiri sindenza hano hejeje. Aho na hejeje ni ikigori chapati.
Mr. Soja vuka.
Muntara ya rutano. Ntara nziza cyane. Nkunda cyane.
Uvuka mu rutano.
Yego, muntara ya rutano.
Siko tumo amenye muntara aho. Oya. Ari mu rwa mu rutano. Yeah my god. Murtana ndahaje
abanyarwanda turazimenye turakundana cyane. Yego.
Ari cyane murakunda?
Yego cyane gose.
Ndakeneye kunza abafashe igano muri abantu bake. Nimaze kumenya n'abanyarutana bane baririmba. Ndakeneye ko umusungu tuzogira ikiganiro kugira murutana bace bavuga.
Ewa.
Ari ikintu wishimira murutana cyo bakiriho kirushinzi ni ntara niki?
Ngiya murutana bwa mbere na mbere bwobwo ni ntara nzizo yishisemo prema utifuza kuvamwo hari banza byiza by'amarati urabizi yuko abantu hashitse n'abantu benshi babona abastari nka Saturday amazi iminsi yahatembera cyane abona ko ari ahantu yaragiye bwa mbere yagiye gukora video. Numu kandi tumaze iminsi ariko tubona traveling anye nagenda yorumva n'ahantu hirukirwa n'abantu benshi cyane. Yego
tukiraho nyine kugira turangize ikiganiro abafana banje sindabarambire murutana n'ahantu hatavuga ngo bari bigi benshi bari hit biva kubara wowe batazi kurimba biva kubara wowe badakora intera ya rutana siki ifise abarimbyi benshi bari hit
ya ibyo rero urumva mwisanze sinomenye ingorane bagize je byo kubera sindinjira mu buzima bw'umuntu kenshi mugabo urumva ingorane zose bazihari urinzi ubona abantu batanguye ibikorwa bakabihagarikira hagati ingorane bihari urumva hari umuntu ashaka kuba afise ingorane mbaga ntazi kubwire urumva rero ntushaka kumwinjira mu buzima bwiwe ngo umubwire ati bimbarire ni ntuze ni vipive yiwe
ariko Mr. Soja araje kugaragaza intara ya rutana avuga ati nimba mutahora mwumva bari mbyo bavuka mu ntara ya rutana Mr. Soja hari yenyine he kandi ku gatumba mu rutana Mr. Soja reka je nangize ikiganiro mwe yarambwiye ati wanix igarukiriza aho nyine je sinshobora no kuvuga byinshi ariko mwe yarambwiye ati wanix kigarukiriza aho nyene agomba nyishura mbwira ikibazo barantakwaje nari kukubaza cinkora mutima rwose Wani kusijia mpita nguma vuku ujambu gishi kwa hiyo kwa Ngumba umgiri kibazo na hakuwa jiwana ni kuwa tisha kamara Uki mgira ti ewa na wani kusini huwa mbaji jibi Kaini mwemu yera biisa jihe mbele nda garami
Ni kibazo? Kazo mbazi Bo, ni huwa mbaji je ikinu sanze nguhura nukuiga change Kwa kandi kazi Ego, hapa hari muziki Chonicho kibazo
Chukundara mwemu yera wanji Aru kurumba niba gikira kasha mwati Wani kusi, wama ze kukjiba gira ptari nze mwaka Maze wenyine Shukira kubibabwira kugira cyamase.
Ya. Bakazi je nkora nsanze urumunyeshure ndiga ninga kuri Jere. Ndise ijyano ze Jere ajya mu rohero kuri Samshen. Yego.
Ariko ngo Jere nyene ngo akonda kuvanga abana biga usanga nyene yagwa. Usanga nyene kujya kuno ya.
Ah, kuno kwa Imani. Ngo kuno ko takubona.
Reka turagize ikiganza rwose se yakiri tibiburu. Ndi kubona Mr. Soja, sinabwira ngo rabasezi. Kwani muhira zogaruka n'undi munsi. Sinabwira ngo basezere, nti sinabasezera gusa. Nibyo bimeze ko bwira ati ndaruhutse gusa. Reka ndagure kuzo sinde kindi gihe rero ariko ndo mwanya nyene ngo manze fata karuko nyene ariko ejo cyangwa sanga happy. Marashura ko nigana cyo wanje. Yari wanix cake kufunga kitina mimpa do glaser pango mai ya wani mesh. Amagenda kuri Mr. Soja Soja kuri channel yiwe
by Mr. Soja
uche wan uchura bigende yimbo ugira hapo kubera iki uzagera abone kuri Diamond kandi Mr Soje ngaho muri demugenza ugasanga waragize abone kuri channel yo mu Buganda genda kuri n'ukuri muri rwa rukundo genda cyatara kuri nziga barundi gira abone nawe gira abone hamwe bisigaye navyo genda sikwamaze kugira abone cyufasha patadi Mr Soje arakeneye abanyarutana ko bamwumva anyengoza bahe reka senda kwitsa amajambo ndagukunda cyane gose ciao ciao.